Reka ndabaramutse nshuti bakoze imbonesha kure BTV nongera ndabayikaze muri ano makuru mu nkundire duhere ku ngingo nkuru ziyagize abarongo yabandi basabwa kutirengagiza umunyagihugu ivyo bikaba byashikirijwe n'umushikiranganje w'intwari yo hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano nayo ngo abana banwa inzoga batarakwiza imyaka 18 ngo ni icaha gikomeye gihanwa n'amategeko amakuru saya gusa aya n'ayandi mu kanya kazi Ndasubiye kubaha ikaze muri ano makuru bimwe mu by'abarongo yabandi basabwa harimo kutirengagiza umunyagihugu gukora ku neza yiwe no kwitwararika amakori n'amatagisi zashikirijwe na Gervais Ndirakobuca umushikiranganje w'intwari yo hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano mu nama yahuje indongozi zose zo muri ubwo bushikiranganje tumukurikire
ijambere cyihuta rero tuje ku kivi kuba ahirize amasaha y'akazi hamadukurikirana ibikorwa byose bikoregwa mu bo tujejwe itozo wajya amakori n'amatagisi ni igikorwa ubushikiranganje bwihaye kandi kidasubira inyuma umuntu wese azi ko afise uruhara muri iki gikorwa ugitsitaye ko n'ukuri mbere uzobutsitaye kuri zone ruje y'ubushikiranganje gutera intege abantu bose bakorera munane ikindi ni ya neza y'umwe n'igihugu aha naho rero cyabi bisata bya leta cyabi bisata by'abikorera ibyabo bose kubahimiriza gukora bisunze inyungu y'umwene gihugu umwene gihugu mubona ku biro ukamuca ukamukubita umwere kugaca wigira utamubajije ati mbe ugenzwa na magi twirinde kuzembagiza umwene gihugu kumwumviriza udafise umwaje ufise ibindi bigufatiriye ukamubwira tuzogaruka uyu munsi ni byiza cyane bimuhereza n'ikizere kuri za ndongozi ziba ziri imbere yabo inama nkazijya muheruka gukora muzishire mu mikorere y'imirimo ya misi yose kugira tumenye ibaza bene gihugu bafise abene gihugu baronye umwanya wo gushikiriza kababakiye eka no gushikiriza mbere ibyo babona bitari ko birakoreka neza n'imyidogo y'abene gihugu nawe nyine murayikeneye nk'abajejwe intwaro mwirinde guca amande atari kubona amategeko sinzi rero kubona umuntu yaciye amande ngo acayishyira ku marezo sosi none bifashe iki ubona ta reference vise y'itegeko tumwugarira gabo mureke kubaca amande mudashobora gusigura ejo yobazanira karambara mugasanga mwakoze infraction penale
abaganga bidogerwa n'abanyagihugu ko batakiga uko bikwiye mu ntambamyi harimwo ubukene kuko bakora henshi atari ko vyategerezwa igihe cyose barangura imirimo yabo ngo bakwiye kwibuka ico barahiye Jessica Karen Ingabire
ibivugwa ko abaganga baza kurikirana abagwayi neza byo bava ku kuntu bavura abagwayi benshi ibitemewe n'amategeko y'ishami mpuzamakungu yitaho abagore y'abantu OMS ibyo byashikirijwe na Aimable Ndabereye inyuma yo gutorwa kuri wa gatandatu ngo arongore ihuriro ry'abaganga SIMEJEB
muganga arashobora kuba adashoboye guha umwanya ukwiye ibitaro hari ko arakora bivanye n'ubuzima bayemo ugasanga uwo muganga uri gukora ku bitaro bishika kuri bitatu bine bitanu ni hamwe uja kwakira abagwayi batanu cumi na bangahe ngo reka nsimbire ahandi kubera impamvu z'ubukene iyo ni impamvu ya mbere cyane cyane ituma abagwayi bashobora kubura umuganga kandi bari bashoboye kumuronka akabakira neza umutima utekanye
uwo muganga yongera asaba ko abandi bo kwita abagwayi nk'uko babirahiye
no basaba kurushirizaho gukunda umwuga w'ikiganga bibuke akaranga mutima bibuke n'igiye barahira barahiye amajambo akomeye twarahiye gukunda abagwayi twarahiye gukora ndabasaba yuko ako karanga mutima bukamana kuko nico cha kintu cya mbere kiranga umuganga
ishami mpuzamakungu igitahamagara y'abantu OMS mu ndinganizo zayo umuganga akaba yakwiriye kwakira abagwayi 15 ku munsi
kunywesha inzoga abana batarakwiza imyaka 18 ni icaha gikomeye cyane gihanwa n'amategeko bikaba byavuzwe na David Ninganze arongoye igisata cyo gukingira agateka k'abana mu kigo SOGEPAE akavuga ko n'ibice by'abanywa ibiyayura mutwe n'inzoga byabaye byinshi tumukurikire.
Hari abana benshi banywa ibiyayura mutwe bakiri bato, abana benshi banywa inzoga zambiye kandi kurajye macupa ndibiranditse ngo kizira ko umwana adakwije imyaka 18 anywa ziya nzoga, ariko ugacusanga umwana yasohokanye na se na nyina, ugasanga umwana kuko yamenye no mu ishuri ahubwo bamuha kamusteri n'umuvyeyi yabyaye afata karumye k'ibiyeri bagasuka ku inzoga agahereza umwana ngo areka muvura kurumatwa. Ni nyifato itari nziza na gatoyi iri mu bantu. Sigara cha Bujumbura abakobwa 52% ku ijana, ku bahungu 48% nibo banywa inzoga zambiye kandi batarakwiza imyaka. Hari abana batwara inda batipfuje kubera izo nzoga baba babarewe. Turagomba gushimira abantu babiri ubushikiranganje bw'indero baramaze gutahura kuri ico kibazo kihari. N'ishyamwe Brarudi rirafasha, riratangwe kuja muri sensibilisation. Ni ngombwa ko abarezi, abayobozi, abavyeyi, abajejwe intwaro tugira urunani. Umuntu yajanye mu kabari umwana atarakwiza imyaka 18 amateka aramuhana. Urumva ejo canke hirya ejo turashaka gusanga dufise abana ataco bazovamwo kuko batazoshikana imyaka ikwiye bagikomeye bace bamagoyagi hakiri kare bisinzikaze kazoza k'igihugu.
Kugira ngo umugambi wo kwegereza abajejwe umutekano abanyagihugu bishoboke neza, ba musantere na baburamatari basabwa gukora isuzuma berekana ingo uko zingana iwabo. Inkuru ya Ahret Mugisha.
Mu ntumbero yo gukomeza umutekano no kwegereza abajeje umutekano abanyagihugu, baburamatari n'abasanzwe bafasha kurongora, mu nama yabahuje bari kumwe n'abajejwe umutekano, umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano n'abagenduzi biwe, barasavye ko bokongererezwa abapolisi kuko bakihaniwe cyane cyane mu ntara za Ruguru. Umugenduzi mukuru w'igipolisi cy'u Burundi yasavye izo ndongozi bibikurikira.
Nyagira nsabe ko twagize amahirwe igipolisi kaja hamwe na administration territoire aba sitane n'ababuramatari badu haruriye mu komine amamenaje ari bongere bayane na komisere kominale mu ntara uko nyene uce dukora bya bihabwa kugukata. None ko komine na kanaka ifise amamenaje angana ikeneye abapolisi bangahe par menaje mu nyumbe neza si ukuvuga ko tuoca duha par menaje abapolisi mugabo ni kugira tumenye ikomine kanaka kwifise abantu bangana kwifise menaje zingana ikeneye abapolisi bangana. Ibyo twebwe ku byerekeye planification na strategy ya maefektive icyo cyotangiye ibikorwa cyane.
Igipolisi cy'u Burundi kikaba gifise ihangiro rikuru ko ishingiro ry'igipolisi biba ku makomine.
Imico y'Abarundi iri mu bituma Abarundi n'Abarundikazi badakunda kwandika no gusoma ibitabo. Ivyo bivugwa na Miganda Perpeti aheruka gusohora igitabo yise Trésor du Burundi ancestral. Tumukurikire.
Mu mico y'Abarundi usanga ibintu byo kwandika ntibivuze agaciro kubera kera umva twashyira imbere kuvuga. Ubu rero harageze aho Abarundi muri rusange na cyane cyane abigeme n'abapfasoni batangura kwandika kuko iki utanditse abavuga mu rurimi rundi ni bavuga bati ivyo wanditse birabikwa birasigaraho ariko ivyo uvuze amajambo aratakara barashobora no kuyahindura. Nico gituma rero ubu harageze muri kino gihe c'iterambere hari ibintu vyinshi amateleviziyo n'ibindi n'ukwandika kuko ikintu utanditse nikizokugira kimenyekana. Rero barakwiye kugira uwo mwete bakabifatira umwanya kuko birasaba umwanya, birasaba no kuba icyo kintu wandika aba ari ikintu ukunda wiyumvamo, bagaheza bakandika kugira ngo dushobore gutera intambwe natwe mu buzima bw'igihugu.
akaba ari nayo nkuru duciye turangiriza kamakuru yacu yo kuri uno munsi. Reka nshimire abagenzi bamfashije kuyatororokanya hirya no hino ngo ndayabashikiriza atankomanzi. Nshimire abagenzi banje bamfashije mu buhinga bw'ibyuma. Nshimire Jessica Karene yarahagarikiye. Nshimire namwe mwese mwariko murayakurikirana. Ndabifuriza kubandanya mukurikirana ibiganiro byacu bya BTV Burundi. Murakoze naho ubutaha.